here's my story. After buya esibhedlela ushilo uthi amanti khona ama lawyer azile kuye afuna aclaimele i road accident fund uthi bamlande eSpanini. Yasithole kanjalo ukuthi uclaimele imali nakhona bekangayilandeleli abantu balande yena ngoba yena bekangayifuni.
Then tema ukuthi kwangifonela it was Monday bathi ndoda was a court. Then imali yami yathatha 4 days iphikiswa le mali kumele ngiyithole. Until baze kuthi bathole i 1 million.
Ayi from there bese kayidla eJozi.
Eh njoba benginona nathi bese royal lapho.
Hayi siyathenga ndoda. Kuba ngotshwala ibhodlela nani hlele ku VIP section. Yonke into nayo ibhodlela hene yonke ibhodlela ongalicabanga lidura ungakazi uphuza bomoyetha ama champagne.
Bebashintsha abafazi. Kinds and kinds. Jozi lokshin. Kakhulu bese kadlala le dropping. Ena abantu besimama e dropping moya kubuya bathenga ngithi 500 umuntu oyi-1.
Ngibona kakhulu emantombazaneni ukuthi imali ine power. Ngoba uMjomane kakhulukazi beka umuntu olovile la emantombazaneni naye. Okay, bekanokubamba lapho nalapho kube neclash nyana nabantu bakhona yabona ukuthi balovile. Abantu bengeke bachaza ba hypnotize. Manje hey masobona sakaphatha ezinye izinto njengoba ngisho ukuthi bekabachintsha kanje nje uyabona ukuthi ayazini. Imali yamgeza umuntu sho.
Athi ayikhetha uthi nawo umbhede, athi manje ngithana umbhede 6800. Buyisele ngihambe ngibuyele e-room elathi yabona ke manje asaphampe ku athi yabona ke manje uthenga umbhede. Very day athi kushoda i-TV baba ne-sound. Ngihambe ngiye e-Shoprite, e-Pick n Pay Hype. Thatha i-TV, i-TV yami ithi was 9800 rand. Buye futhi ithi sound. Sound lami ibuke 11200.
Njengoba ngisho nje speeds bekaziwa, yabona into enjalo, amakhavela-ke 1.2, amakhavela ashaya futhi ngamaningi.
Ngathi over
uma ngene ebhenki bengayikhumbeka ngadvisor ngoba manje bebazi ukuthi hayi nayi nje ayethu at least imali lanje izoyithola futhi avele ashaye lo machine lo keep in number athi athi ngokuncede fast intwana yami at least ngizothola imali lanje ngithi avela ke stress asikho boy nje uthi umuntu bayasebenza capital afana bayasebenza capital nabo sisi abantu bese bangazi vele ukuthi hayi mangene nango gabadi wemizwe ukuthi azi ukuthi bathatha phela igama leli from a dropping athi hayi kanti athi bayatshila ukuthi ngingugabadi nalo sokubiza ngogabadi so be understand igama lika gabadi kahle ngathi sise ngithola ukuthi awugabadi vele umuntu oyithethe yonke
hayi lokho but madlisa onke umuntu enkaso uyazi uma uhlangana naye nje obvious 130,000 I spend eJozi nje uyicede lapho kakhulu bom nokuthenga utshwala plus namantombazane asegas akungasabona bom
kusobona le diplomat yona ngiyiqoqile saka nje nami lento engithi bifunayo ukuthi ayifike endokushini ngezinto engizayo abuyele for into engerad shit baze balwe khona diplomat uthi wena awubhadali wena usibhadali imali encane ule bomnika into engakho
ukuya ngami na ngicabanga ukuthi le mali uyispende 6 months to 8 months. Anayo nje ayidla. Mhlawumbe after 8 months ngibona ukuthi ayazi sekushayile phelini.
Ah lapho umuntu akho umuntu engamtshela ukuthi asokuphela sanalo. Ukuthi babona nje ngezenzo zempilo ukuthi hayi. Siyaqala manje ngaphaca shot sengibhizi ngithenga khona la elokishini into lo magod. Yona angiphatha kabuhlungu into nabo ukuthi umuntu imali seyaphela manje. Manje bayasho nje ukuthi hayi kuyophela siyofana sasho vele. Ngathi avele kuphelile. So why kumele nibhizi ningicefuzela inini ngoba vele kuphelile. Here's my story.